God, we worship you. Jehovah Nisi, Bwana wa majeshi, haushindwi, mkombozi, wanipigania, waenda mbele yangu, wanitengenezea njia.
Mapepo ya